umama wakho waqamba kahle Mduduzi the comforter. Ungasifaki under pressure.
Malini ngithi unginyanyise ikhithi la uzoyihlonipha imithetho yala ekhaya uthanda ungathandi ngoba uyingane.
Yebo, uma ngabe uyadwadla ne mina ngizozwakala yi ngabo 7 ngokucova sivale.
Phakathi, phakathi.
Temkos. Ubuma.
Is he still in the music industry? I even have him on my phone now, you know?
Twinkle. Umama wakho waqamba kahle Mduduzi the comforter. Ungasifaki under pressure.
Elinye igama lakho ungithemba inkosi, angisho. That means kumele uthembele enkosini. Ungazenzeli izinto ngokwakho. UNkulunkulu uzokuguida, akukhamfathe, akufundise nokukhamfathe abanye abantu. Kodwa kumele ucele mshana wami ukuthi akhamfathe wena kuqala ngoba empilweni konke qala ngawe impilo enjalo. Sazana Themkos.
Yebo Malume.
Hayi amagogo wakho kumele ekhokhe lapha. Oy
Epes, noma la siyakuthankisa.
Cha wena uma kuzosithola.
Uthola sobhayisa amalahle. Lempahla.
Uyaphapha wena.
Hayi nduka sani. Ubandlane.
Hayi mfuni yakhala. Yakhala.
I'm going to go to the house.
You are the man of the house.